I'm not strong. There are victories. Amen. Simamukele ngezandla simshangisa ngesandla.